Lithi iBhayibheli, amongst these people abebekhona kuleli chibi, there was a man yena ohleli 38 years baphila abantu phambi kwakhe. Hey, mukela ushintsho, mukela ini ushintsho, baphila abantu phambi kwakhe, yena enze njani? Asali ifike ingelosi, abanye bafike muva kunaye, bafike baphile, yena enze njani? Asali wahlala, wahlaliswa yini? Wathi ngibabonile abanye bethola ushintsho lwabo, nolwami ushintsho lula. Angazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani, kuyokwenzeka nini, kodwa ngenxa yokuthi impiliso ngiyibonile, ngizolinda. Lithi iBhayibheli asahlela alindile njalo, alinde ini bazalwane? Ingelosi. Kanti ngalelo langa kuzokwehla, kuzofika umnikazi wechibi, kwangafika isithunywa sechibi, kodwa kwafika umnikazi. Le ndoda seyilinde for 38 years, soloko ilinde isithunywa sechibi. Ukuthi kungenzeka mhlambe namhlanje ngingathi liyanyaka, liyazamazama, nami ngishoshe, ngishoshele ngakhona ngingene. Unenhlahla namhlanje ngoba ukhona umuntu ofikile namuhla. Lizazi li uzophila, ngoba nasekufika umnikazi wempilo yomuntu kushintsha yonke into. Lithi iBhayibheli asalinde amanzi ukuthi azanyiswe, Jesu waseyabuza, ngoba Jesu ufuna abantu abayithandayo nabakuthandayo ukushintsha ey'mpilweni zabo. Wathi, ndoda, uyathanda ukusinda na? Cabanga ubuza umuntu ohleli for 38 years, uyathanda ukusinda na? Le ndoda yaphendula, ngoba yona ijwayele ukuthi kufika ini isithunywa, yathi anginamuntu. Kanti sekufike umnikazi ophethe ushintsho, akusafikanga isithunywa, uthi uyathanda ukusinda na? Hayi, bangena kuqala, labanye bayangiphusha, labanye wabemile umbuzo, wathi uyathanda ukusinda na? Ngoba ngishilo ngathi kunabantu abanjani abangalihlangabezi ini ushintsho. Hlangabeza ushintsho lwakho khona. Ngiyazi mina ukuthi kudala uphuma ukhena, kodwa ngithi namhlanje yila kholo. Ngiyazi mina ukuthi kudala uzama kungazameki, kodwa ngithi namhlanje lifikile ilanga. Yenze njani? Kholwa kuzokwenzeka. Ngoba ushintsho liyafika, nalifika lufike lubamangaza abantu ukuthi kwenzekeni. Nawufunda iBhayibheli uzwa ngendoda okuthiwa yagulelwa umntwana, umntwana eselayela, yaba nenhlahla yagijima yofuna uJesu. Uma iyomfuna uJesu yamthola siqu sakhe, yafike yabika iy'nkinga zayo, yakhala ngobunzima ebuthweleyo, ngoba ithole Jesu siqu sakhe. Yathi, Jesu, indodakazi yami iyalayela, uma ngafika wena endlini yami umntwana wami angaphili. UJesu asalalele le ndoda, waphinda Jesu wezwa kunento eyenzekayo emva kwakhe. Hlangabeza ushintsho lwakho. Lithi iBhayibheli nayezwa ukuthi kunento eyenzekayo, wayeseyababuza, wathi, ubani lo ngithintileyo na? Bathi, enkosi, sibaningi kabi la, angeke usibuze umbuzo onjalo. Wathi, ubani lo ngithintile? Bathi, inkosi, njengoba uyababona bonke beze kuwe, angeke usibuze ukuthi uba. Wathi, Jesu, longthintileyo ngizwe amandla ephuma kimi. Longthintileyo kunento seyishintshile empilweni yakhe. Ngala kuma umuntu uyafelwa, ngala kunomuntu uthatha amandla okuphila. Ngoba njengoba sibaningi kangaka, kufuna umuntu nomuntu azimisele ngoshintsho oluzokwenzeka kweyakhe impilo. Nikhona bazalwane? Ungabheki abanye abantu, uyibheke wena. Uthi namhlanje ngizolanda olwami ushintsho. Kumthandazo wami ukuthi makwenzeke kuwe, kwenzeke ekhaya lakho, kwenzeke ebantwaneni bakho, ushintshe nasezimalini zakho, kushintshe nasekhaya lakho, kushintshe nasemshadweni wakho, kushintshe nakulabo makhelwane, kushintshe nalezi zithu ezilwa nawe. Lwamukele ushintsho. Ushintsho selukhona. Ifuna umuntu ozolihlangabeza. Ifuna umuntu ozolihlangabeza. Athi baba ngiyakholwa. Namuhle usuku lwami. Nkulunkulu akenza ngephutha lokuthi akuyekele uphile noma ungenamali. Lokuthi akuyekele uphile noma ungasebenzi. Lokuthi akuyekele uphile noma ugula. Abanye bakuwrite off. Sebeyabala ukuthi kaze ufanini sambe siyoclaima sokhona kuvuka. Bashwebile ngoba namhlanje uzavuka, uvuke nezinto zakho, phile nezinto zakho. Ngoba ushintsho lunjani? Lukho. Phakamisa isandla sakho. Baba balindele lolu shintsho. Alwehlele phezu kwabo. Bona bela alwenzeke nasemakhaya abo. Alwenzeke nasemndenini yabo. Ukuphila kwakho okuphelele akubafinyelele namhlanje. Ngegama elinamandla, igama likaJesu. Ibandla lithi amen.